Ushikiriza kari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mu kari ku mutima abarundi baseruka kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora ugasubira kwijyamo mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
cyo ewe ugambari ngiki kitazosubira kunshika
tubaramutse tunabifuriza ikaze nshuti bakunze mu dukurikiye kuri radio igicaniro mwabyumvise ikiganiro na kari ku mutima uno munsi rero muri kino kiganiro cacu tugiye kuganira ku ngingo ya leta ya Gitega yo gukura abana n'abasegereza mu mabarabara kwigenekerezo y'indwi mukakaro hari ku munsi wa kane w'iyinga twaraye turangije niho ingingo yo gukura abana n'abasegereza mu ibarabara yatangura kuja mu ngiro aho hatanguye isekeza mu gisagara ca Bujumbura hakaba hafashwe abana bagera hafi kuri 90 n'abakuze bagera hafi ku 200 abana bakaba bahavuye bajanwa mu bigo by'igororero biri mwijabe ni mu gisagara ca Bujumbura nayo abo bakuze nabo bashigwa imbere y'ubutungane ku bwa Felix ngenda banyikwa umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gufatana munda avuga ko ico kibazo kigiye guhera ngo kubera ingingo zafashwe zirikwiye
ngo mwabikoze kuva kera ngo ndibizokunda ko biyera twagira tubamenyeshe yuko ubigiye guhera guko ingingo zose zarafashwe zikwiye mu byo twashoye kuronka muri no mwanya turi kumwe ngaha abakuze bashika hafi 200 abana nabo bashika hafi 90
wawundi ati burakeye tubyereka abagabo umuntu aribaza ati mbega izo ngingo avuga zafashwe nizihe mbega iyi ngingo yakiriwe gute n'abarundi batandukanye mbega hoho ni giki gituma abana n'abasegereza baguma biyongera mu mabarabara mbega umuntu aravye uko leta ya CNDD-FDD iri kirabikora hari wogira icyizere yuko iki kibazo kigiye gutora umuti kandi umuturama nk'uko Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegayezwa mushikiranganje bwo gufatana munda abishikiriza muri kino kiganiro turumviriza abo mashira hamwe adahanira ibicaro bya politike twumvirize bamwe mu banyepolitike eka kumbure turanumviriza n'umwe mu bavyeyi bagira ico bashikirije kuri iki kibazo turanabasomera kandi ubutumwa bwashikirijwe n'abahanira gateka k'abana n'umuhinga mu bijanye n'inyifato akaba n'umwigisha muri za kaminuza nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ishyirahamwe FNADEB akaba ari Federation Nationale des Associations Engagées dans le Domaine de l'Enfance au Burundi ni ihuriro ry'amashyirahamwe ahanira gateka k'abana mu Burundi Arsene Bitabuzi nije muri kumwe kuri micro ndiko mfashwa na Jerusalem iradukunda muhinga bw'ibyuma reka tubifurize ikazi nkuko rero natanguye ndabibabwira mu ntango za kino iganiro muri radio y'igicaniro twifuje kumenya uko abarundi batandukanye bakiriye iyi ngingo yo gukura abana n'abategereza mu marabara n'ingene ileta iriko irabishyira mu ngiro twegereye abo mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike tubaza Pacifique Inazwe asanzwe arongoye Fokode uko yakiriye iyi ngingo wewe agira ati ndoguruye twa mugina iyi ngingo yarantangaje ndogaye twa mugina avuga ko iyo ngingo atari ya mbere ibayeho mu Burundi akanavuga ko ingingo ihana abasegereza isanzwe itunganijwe mu gitabo mpanabyaha kuva mu mwaka w'1981 ariko akavuga ko ico gihe abasegereza batari benshi ko byagiye kunyuka inyuma y'ugwimo rwabaye mu mwaka w'1993
ingingo yo gukura abasegereza mu ibarabara be n'abana basanzwe mu ibarabara icamero uvuga nuko ari ingingo yantangaje iyo ngingo nayo yumvise natangaye kubera ko atari ubwa mbere ifashwe kuvuga ko habaye itegeko bifashwe na leta ivuga ko atamwana n'umwe azosura kwa mwibarabara ko atamuntu n'umwe asega azosura kwa mwibarabara si ubwa mbere ndavyumvise si ubwa mbere bibayeho mu Burundi ahantu banza mbere nkibutsa ko mu bijyanye n'amategeko amategeko ahana ibijyanye no gusega yashizwe mwibwirizwa mpana byaha byo bita code penal kuva mu 1981 no kuvuga ku butegetsi bwa president Yohani Batista Bagaza umuntu aravye ingene intwari ya president Bagaza yari meze ingene yashyira imbere ikintu cy'iteka ry'igihugu vyarumvikana ingene muri ico kiringo bafashe ko ibijyanye n'ugusegerereza babifata mu gutokisha igihugu baca babiyumvira ko boshyiraho amategeko aheza akabifuta azotuma atabusubira kujya gusega kubera akazoba aziko bihanishwa umunyororo itegeko ryarabayeho ariko ibyo ntibyabujije kw'abasega babaho kera ntibari benshi cyane naho bari bariho muri iyo myaka n'imyaka yakurikiye n'inyuma y'ubutegetsi bwa perezida Bagaza ntibari benshi bagiye gusubira kwaduka baragwirira cyane mu gihe cy'ugwimo ko mu 1993
ibi Pacifique nini nahazwe arongoye Fukode avuga ko iki kibazo atari gishasha ariko ko byagiye kugwira inyuma y'ugwimo go mu 1993 arabihuriza ko cyane n'abanyepolitike twegereye Honorable Frederic bamvuga inyumvira arongoye Sepura Rusha abivuga muri aya majambo yegeranye cyane na ya Pacifique inahazwe arongoye Fokode
ubwa mbere ho ikibazo si gishasha ni kibazo cha kera cyatewe no kwari habaye intambara mu gihugu imiryango gatatana harabi mfubyi abandi barabura ingene batunga imiryango abana bahitamwo komoka bagenda gusabiriza ku mabarabara cyabaye ikindi nuko habonetse n'abantu bakuze n'abanyene babuze ingene babaho mu mihana baza gufata ingeso yo gusegerereza ku mabarabara mbere hakabamo n'abakoresha mwe nabo bana canke abo bantu basega kugira ngo babafashe bagire utuntu babazanira bashobora kuronga ico rirenza.
Goderieve sinzi nkayo n'umubyeyi ari mu gisagara ca Bujumbura akunze guhura n'aba bana bo mwibarabara eka n'abakuze ntibasiba kumudodorera ko bamusaba kubafungurira. Twamubajije uko yakiriye ingingo ya leta ya Gitega yo gukura abana n'abategeza mwibarabara avuga ko iyi ngingo ishimishije cyane ariko akanagaragaza amakenga agaragaza ibihaze bitari bike binamutuma mbere adashira amakenga kubizotuma iyi ngingo irama twamuhinduriye ijwi kumvo z'umutekano wiwe
ingingo ya leta yo gukura abana n'abasegerereza mu ibarabara kubwanje ni nziza ndayishima kandi n'ingingo yo gushyigikira ahubwo ikibazo ahantu ndagifise ni icy'uburyo biriko birakorwamo ishyirwa mu ngiro ryabyo niryo ridatahuritse ririmo ibintu bitaboneka neza baterekana neza ngo twese tubibone sinzi ko ari jyewe ndatahura neza ariko aho ngeza gutahura simbona igitegekanirirwa abo bana mu gihe bakuwe mu ibarabara simbona uburyo bazokurwamo aho bazoshigwa bari bakwiye kuba barateguye ibigo byo kubashyiramo abaganga banonoseye ibibazo byo mu mutwe bakaganiriza abo bana umwe umwe wese bakamenya ikibazo camukuye iwabo camuzanye mu ibarabara hanyuma bakamenya ukuntu bamufasha bamaze kumufasha mu byo ubuzima bwo mu mutwe kuko mu bitanzwe harya baba barahungabanye kuba mu ibarabara ntibyoroshe baba barahungabanye uwo muganga akabanza akabumviriza akabafasha hanyuma bamaze gutekana mu mutwe bakabategurira inyigisho zibafasha kwiteza imbere hanyuma bakabona kujya mu buzima busanzwe nayo kubakura mu ibarabara gusa ukabajyana nk'ahantu kumbure atasho bariko barigishwa ata muganga ariko arabitaho ata nyigisho bariko bararonka zijyanye n'ubuzima busanzwe usanga uriko urabatraumatiza kurusha uko bari bameze bazohava bagira ihungabana rero kijyo bari basanganye nibwo bwoba njyewe nshise.
ngo nayo kumbo zituma haguma haba irigwirana ry'abana n'abasegereza mwibarabara ko Derieve sinzi nkayo umubyeyi wo mu gisagara cha Bujumbura ntaja kure cyane yabo basangiye ikiganiro wewe abishyira mu migwi itatu aho umugwi wa mbere awushira mu buzima bugoye busanzwe buri mu gihugu cy'u Burundi umugwi wa kabiri akawerekana mu bana babaye impfubyi bagafatwa nabi n'imiryango yabakiriye bagahitamwo kuregwa nibarabara nayo umugwi wa gatatu ari wo wanyuma ngo nabana bananiye ababyeyi bagatorana ibiyayura mutwe agaheraheza ikibazo yerekana ko ugushira hamwe abo bana batatu kandi batandukanye atanyishu byotanga kuko ngo badasangiye nibibazo
igituma abana n'abasegereza mu mabarabara baguma biyongera n'ubuzima bugoye buri mu gihugu hari ubuzima bugoye ababyeyi bakaburisha bagaburira abana babona ubuzima bumeze nabi muhira bagahunga bakajya kukironderera ntibaba baragira gukora ntibaba barashobora gukora bagahitamo kujya gusegerereza gusabiriza mu ibarabara uwo babonye wese kugira barabe yuko boronka n'igitumbura kumbure bashire n'abarumuna babo baba basigaye muhira hari abana ubusanga bafasha n'ababyeyi muri ubwo buzima bwo gusegerereza hari n'abandi bana bava mu mihana kubera gufatwa nabi babaye imfubyi bakiri batoya hanyuma imiryango basigayemo ikabafata nabi bagahitamo komoka bagahunga abo bana urumva batandukanye n'umugwi wa mbere hari n'uwundi mugwi wa gatatu b'abana bananiranye abana bananiranye bananiye ababyeyi bananiye ababarebye bagahitamo bo nyene kugenda kunywa amatabi kunywa ibiyobyabwenge mwibarabara urumva iyo migwi itatu rero uciyefata abo bana bose batatu ukagenda ukabibashyira ahantu hamwe ukabakorera ibintu bimwe usanga ata nyungu iboneka ata mwimbu uzoboneka muri ibyo bintu kubera ko abo bana batatu ntibafise ibibazo bimwe ntibafise ibibazo bisa ntiwobafasha rero n'ubufasha bakeneye si bumwe umwe wese akeneye kuganirizwa ukwiwe bakamenya icyatumye ajya mu ibarabara niho bazomenya n'igituma ava mu ibarabara agasubira mu muryango cyangwa agasubira mu bundi buzima busanzwe
nkuko twatanguye kino higaniro tubibabwira twabwiye ko tuja kubasomera ubutumwa bwakikirijwe n'abahanyi agateka k'abana eka n'umuhinga mu bijanye n'inyifato akaba n'umwarimu muri za kaminuza reka duhere kuri ubu butumwa bwashikirijwe na Jacques Nshimirimana asanzwe arongoye FNADEB nkuko twabibabwiye n'ubutumwa yashikirije mu nama yo kwihweza ukabana bo mu ibarabara bitaweho no kwisango ntarenga umukuru w'igihugu yatanze aho yavuga yuko iri hafi cyane Jacques Nshimirimana asaba ahubwo ko icyo kiringo cyari kongerezwa avuga muri aya majambo ati nduguriye twa mugina hasigaye iminsi 10 gusa kugira ngo ikiringo umukuru w'igihugu yatanze kirangire ku bwacu tubona ko hatari bwagere ati turashyigikiye cyane umugambi wo gukura abana mu ibarabara ariko dusaba ko byokogwa hubahirijwe agateka k'abana ndogaye twa mugina muri FNADEB bavuga ko bafise amakenga ko abazokugwa mu ibarabara bazoheva bakugwaho ku nguvu narijya ngo abegwa n'ico kibazo batagishwe inama nayo umwigisha muri za kaminuza Joseph Ndayisaba avuga ko ikihutirwa kitoba kubakura mu ibarabara gihuti huti ariko ko hobanza hakigwa igituma abo bana bajya mu ibarabara ningene ubuzima bwabo bwomera neza inyuma yo gukugwa mu ibarabara abivuga muri aya majambo ndoguruye twa mugina imbo zituma abana bajya mu ibarabara ziratandukanye mu gihe bo kugwa yo bose bakajyanwa mu miryango mu gihe icyabatumye kujya mu ibarabara kikiriho nta buhungiro bo babaronse ndogaye twa mugina Joseph Ndayisaba avuga ko kandi hakwiye gukogwa ibyigwa bikomeye mu ntumbero yo gufasha abana bo mu ibarabara ibyigwa byakozwe bikaba byerekana ko ibice 20 kwijana by'abana bakugwa mu ibarabara ari byo byonyene kuma mu miryango yabo ariko abagera kuri 30 kwijana nabo bagaca bisubira mu ibarabara inyuma y'akanya gato turabandanya ikiganiro
mu ushobora kuronka n'ugurikirana ibiganiro bya radio igicaniro muciye kumibora ngurukana ubumenyi ariyo
Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud na YouTube mukandika ijambo radio igicaniro.
Hari cyo mushaka kubaza canke guterera kuri radio igicaniro muca kuri nimero ya WhatsApp ariyo
akamenso kuguteranya 44 73 5 68 62 ndasubiramo akamenso kuguteranya 44 73 5 68 62
Pacifique ni inahazwe arongoye Fokode aragaruka kerekana kubijanye n'amategeko mpanabyaha uko ibi bintu byagarutse bikomeye cyane mu mwaka w'2017 ariko ngo icyihari ubu nuko umushikiranganji ajejwe gufatana munda mu iteko ryiwe avuga ko agiye guhana abo bose bazoba bariko barafasha abasegereza akavuga ko ibyo biteye ubwoba mu gihe abo bantu bafatwa nk'abagwanya leta ya Evariste Ndayishimiye
mu mategeko hari itegeko mpanabyaha bino bintu byashiye kuza bikomeye cyane mu 2017 ko byashiye birakomezwa rwose baragira ayo mategeko barashyiramo ibihano bikomeye ibihano bwa mbere bihana abo nyene basega bikongera bikaca bihana gusumbya abandi basegereresha abantu bari mu ngorane cyangwa inshuti zabo abo bo bahanwa bikomeye kurusha twumvirije rero itegeko naryo ry'umushikiranganji uyu mushikiranganji ajeje byo gufatana munda wewe yaje yongera ko n'agasunuzo aho yavuze ko agiye guhana n'umuntu wese afasha abasega bakavuga ko ubu gufasha abantu basega bifatwa nk'ugwanya leta ya Evariste Ndayishimiye numva bije biteye ubwoba kurusha
mu kugaruka kuri iyi ngingo yo gukura abana n'abategereza mu ibarabara Pacifique ni inahazwe yerekana ko iyi ngingo yamye ifatwa kuva kera ariko ko imara umwanya urumara aba bari mu mabarabara bakaba baragarutse agatangazwa rero ningene leta hari uwo munsi isubiyemo ingingo ataco zatanze ari naho atangarira ico bikoze agera mu kirenge ca Godelieve sinzi nkayo mu kuvuga ko iyo ngingo ubwayo yari nziza kuko ari iteka ku muntu ariko cyane cyane abo babiri bose barahuriza ku makenga ko leta mu kuvura ikibazo ica ku ruhande bigatuma inyishu itora itarama
navuze ko bene ibintu byo gufata abantu basega ko atari ubwa mbere bibaye je na Rwanda bibona mu myaka ya 1998 kuduga ku ntwaro ya Perezida Buyoya byarabayeho baravuga ko bari gufata bajya abana bo mu ibarabara bakabatwara mu bigo bitandukanye ariko bafa kubajyana nko mu ndwi imwe gusa wasanga bose bagarutse mu ibarabara kiraba ikibazo cananiranye no ku butegetsi bwa CNDD-FDD kuri ku ntwaro ya Petero Nkurunziza harabaye ibihe bagiye barafata bajya abana bo mu ibarabara bakavuga ko abatwaye mu bigo ariko ugasanga zari ingingo zimara kanya gato cyane ukaca subira ukababona barigeze kwegeranya abantu bavuga ko biyerereza mu gisagara baravuga ko afise ngo yubagire abajyane hari ibikorwa bagira abakoreshe ibyo byose ntaco byagezeko uyu munsi rero cariyumvira ingene ubutegetsi bwasubiyemo za ngingo nyene zagiye ziranka mu myaka iheze bakibaza ko ubuho bizoca bikunda kubera iki kandi no mu bindi bihe vyaranse aho nihomba ko ari ngingo ku bwanje numva ko itangaje ndavye uko bariko barabigenza ariko kandi ntawo kwanka kw'abantu bava mu byo gusegerereza ntawo kwanka kw'abantu bagira ubuzima bwiteka kuko kijya bwa mbere bwa byose ni kibazo cy'iteka ry'umuntu umuntu wese aripfuza kuba mu byiwe umuntu wese aripfuza kuba hiwe umwana wese aripfuza kuba mu rugo rw'ababyeyi bamukunda nta muntu numwe nibaza ko yipfuza kuba mu ibarabara nta n'umuntu numwe nibaza ko yipfuza kubaho ariko arasegereza rero ikibazo nyamukuru nibaza abategetsi bakwiye kujya ko coba icyo kwiyumvira impamvu abantu bagenda gusegerereza nayo ubundi umuntu agiye kuvura gusegerereza atavuye bituma basegerereza ntacyabakoze na gatoyi ni nkuko wobona wosanga n'umuntu afise uruguma amahanga rukomeye cyane ukacugenda ugasigira ugira ko ipampa hejuru ukavuga uti kubu ntakihabona hano hantu hakize utaraze ibintu byateye ico gisebe ngo bimenye neza abari kuvura kugira ngo cyagisebe igihere
nayo ku kibazo kijyanye n'imvo zituma haguma hari igwirirana ryaba bari mu barabara basegereza uno munsi honorable Frederic bamvuga inyumvira arerekana imvo zibituma ibyo bahuriza ko na numubyeyi Godelieve sinzi nkayo nkuko we yabyerekanye mu meki itatu
uyu munsi rero abo bana bagwiriye kubera ko burya kuva habaye intambara nta politiki yaboneka yo gushira abantu kubuzi no kuvuga kwiyumvira kugwiza ubuzi mu gihugu kugira abanyagihugu baronke ibyo bakora ico kimwe kirakaboneka ari naco gituma kuva ico gihe rero aho kubona abana bo mu barabara canka basega bagabanuka bagenda biyongera kubera ko ubukene butera byongera mu gihugu ibyo sivye mbeshere sagasishishwa rumuri gituma rero nakivuze nizingorane n'intambara nizingorane z'ubukene butera buba bwinshi mu gihugu ku buryo abantu bahitamwo kuja kucika bamayibobo abandi bagacitamo kuza barasegerereza kandi nkumbura usanga bakomeye kubera ko atakindi bafise bari bukore
eka na Pacifique inahazwe arongoye Fokode arunganira Frederic bamvuga inyumvira mu kwerekana imbo zituma habigwirirana ry'abasega mu ibarabara ibisa kandi nibyo umubyeyi Godelieve sinzi nkayo yashikirije muri ya migwi y'itatu ariko Pacifique ninahazwe mu guheraheza imbo ziwe arongera ko n'uruhara rwa leta ya CND
imbo zatumye habaho abantu basegerereza mu barabara akabaho n'abana basigara mbere ba mu ibarabara bakabaho basega n'imvo nyinshi cyane kandi izo mvo ntizitera zihera ahubwo zitera zongerekana bikanatuma nabo basega batera bongerekana mu ibarabara navuze ni ubwa mbere ho kera perezida bagaza yarabirwanije mu mategeko barabaho basega mugabo wasanga ari abantu bake cyane ariko ugwimo ko mu gihumbi cy'1993 rwasutse abantu benshi mu ibarabara basega abo wasanga ubwa mbere ari abana babuze ababyeyi muri iyo mu bihe by'intambara mu 1993 kuduga n'ibihe byakurikiye ugasanga umwana nta gifisi yava niyaja arabuze ababyeyi bose cyangwa abuze umwe mu babyeyi hanyuma ubusigaye akaja akubaka ahantu uyo mwana batamukeneye wa mwana bikanka kwabaho ugasanga kiyahungira mu ibarabara agasangayo abandi basanzwe babayo ibihe byo by'intambara byaragwije gose abana baca kwa mu ibarabara n'abantu bakuze ibihe by'intambara byaragwije bajya kwa mu ibarabara babaho basega kubera ko iyo bava wasanga batuririwe amazu biciwe ababo biciwe badashobora gusubira iwabo hanyuma bajya mu bisagara muri ibyo bisagara bakabura ingene babaho bakaca baheza bakajya mu ibarabara gutega amashi abantu bakanabyumva bavuga bati uyu muntu bava ruguru ntibafise iyo baba barateshejwe izabo ugasanga wamengo biranasiguritse abantu bahagira impuhwe z'abantu ariko baraja muri izo ngorane uko imyaka rero yagiye irahera ikibazo cyateye gikomera ukundi bitera kizanwa n'ubukene ubukene butera buba bwinshi cyane mu miryango bwarageza usanga abantu bitinda bikanka ingene babaho byanse ko babaho ugasanga umuntu yagiye aragurisha agatongo yari afise byose bikamuherana agasigara atagira yava niyaja ugasanga yirukiye mu ibarabara ugasanga umugore n'abana bari mu ibarabara ugasanga ariho n'abantu bagabo bari mu ibarabara gucyo rero harabaye intambara hongera ko ubukene ibindi bintu novuga byateye bikomeza harawusanga nk'abantu babakenyezi nani ndasoma umukenyezi yatanze ntahe mu kinyamakuru yaga muri 2017 yavuga ati jewe nari nubakanye n'umugabo ntitwabyara tumana imyaka 30 umugabo arapfa umugabo amaze gupfa umuryango w'uwo mugabo uranyirukana ntafise ahandi na hamwe shobora kujya cyandahita njya kwa mu ibarabara kuko atawundi n'umwe yashobora kujya kira hari ibibazo rero biri mu ngo inge ningo ziriko zirasambagurika navyo bivuma birungika baba bakenyezi baba bana mwibarabara ugasanga bariko bari yongera gucyo mu bisagara bitandukanye vy'igihugu muri bwa bukene nyene hari nabandi bantu usanga batishoboye ukabona abantu bamugaye ubona neza ko atakiri na kimwe agishoboye gukora ku miryango bakumva umengana umuntu abaremereye nawe aho ko akagira ati cyako nubaho ndemereye abantu bose ntagira rikisahiriza reka ngende gusaba abo mfata abo bariyo bamugaye hariyo abantu bari mu zabukuru usanga bakuze ugasanga ntacyo basigaranye bibihe twaciyemo urasanga umuntu yabuze abana bose ugasanga umuntu atanaki masigaranye gishobora kumufasha kumusahiriza cyangwa kumutunga mu butama ugasanga nawe yagiye mu ibarabara urumva ngo n'uwundi mugwi ukomeye cyane uri ngaho mu ibarabara hariho rero umugwi n'uvuga wundi wowe ubabaje ubabaje kurushaho byo biteye isoni kurusha abantu usanga ivyo kubira byo gusega babigize urudandaza bo bagenda no gukota abamugaye bagenda bagakota babana usanga bagwaye ibintu biteye ubwoba bagenda bagakota anabatama n'abatamakazi ugasanga afisa abantu bamutwarira kubashyira mu bibanza bitandukanye nko mu gisagara cya Bujumbura baza baratanga hanyuma wewe akaba ari wayakira ba bantu yiriza kuzuba ugasanga bobo nta n'ikintu kinini bahakura bamwe birirwa banikiye uwo rero n'umugwi nibaza mubi cyane wowo by'ukuri ukwiye guhanwa hakaba rero ndangirize ku bintu bikorwa na leta y'u Burundi leta ya CNDD byo nyene bigwiza abantu babasezi bajya mu ibarabara ivyo ni ibi dufate nk'ibi bintu byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo urafashe umuserugo rijya yejo Eliya Ngomirakiza umukuru w'umugambwe CNL hariya muri komine Mutimbuzi yarakwije umwaka ahagaritswe n'igisirikare cy'u Burundi ntiyigera asubira kuboneka Eliya Ngomirakiza yagiye asiga abana 10 niwe yaratunze uwo muryango ibintu byabeshya uwo muryango nka byose byava mu bikorwa bya Eliya Ngomirakiza uce wibaza uri leta urafashe serugo afisa abana 10 bakiri bato harimo nk'uwanyuma umengo w'imyaka 4 ufashe uwo muntu yaratunze abantu bangana uko kose uramuhagaritse uratwaye nimba babica nimba bagira gute ntiyigera asubira kuboneka ukaca wibaza ko abo bantu bazoca babaho gute nangu turiko turasemera tuti ubishoboye wese yushigikira uwo muryango bagaheza kubaka inzu ariko barubaka kumbure abo gatereranwa kabafasha nimba ari kugura amatongo cyangwa ibindi bakibeshaho ariko ko nabandi bangana gute banyurujwe nkuko basiga abana bangana nkuko cyane banarenga batagira ikindi kintu na kimwe kibafasha abo bantu bacava mwiye barimwo abaca bajya gusega mu ibarabara kuko atakindi na kimwe babasigaranye leta yo nyine ibikorwa byayo ibi byo kunyuruza kwica abantu babahora ibyumviro byabo bya politike biri mu bintu bisuka abantu mu ibarabara icyo rero ni kindi novuga cyongeye ko muri kino gihe abana benshi babura ababyeyi babura uwari abatunze yarasigaye yaratunze urugo yaratunze abana ugasanga nta kigisigaye bakaca bajya mu ibarabara rero iyo leta yo nyine yibaza ngo iri kwitora umuti iyo nyine iri no mu yikora ibintu bituma abantu bajya mu ibarabara aho rero nitwibwiye ubutunzi bitaramera nabi cyane mu gihugu kubera intwaro mbi ibihari nk'ibyo ibintu nyamukuru uyu munsi bisunikira abantu mu ibarabara
muri radio y'igicaniro twabajije abatwaganiriye baradi bijyanye n'iyi ngingo n'ishyirwa mu ngiro ryayo nimba babona koko ko iki kibazo kigiye gutorerwa inyishyirama Godelief sinzi nkayo agira ati nduguye twamugina jewe simbona ko iki kibazo kigiye gutorerwa inyishyirama ndugaye twamugina ibi abivuga yisunze uburyo leta iri kirabikora ariko arangiza yerekane cyari gikwiye gukogwa
hanyuma ingingo ya leta nishyirwa mu ngiro ryayo uko biri uko biragenda jewe simbona yuko icyo kibazo kigiye gutorerwa inyishyirama kuko ibyo bintu byose bitashyizwe mu ngiro batatweretse abo bana icyo bagiye kubategurira simbona ko inyishyirama kuko umwana n'ubundi niyasubira mu buzima bugoye niyasubira mu buzima bwo gupfungirwa ahantu niyaja mu buzima bwo kukwerekwa yuko ananiranye ategerezwa gutaha ku itegeko uwo mwana azoguma arondera uburyo bwose atoroka aho bamushize agasira muri bwa buzima bwo mwibaragara uwo mwana dogumarondera ukuntu agenda ni kandi uko iminsi izohera niko bazogenda baratora inzira zo gutoroka usange bariko barurira ibipangu bazoba barimwo cyane naho abashize bagende cyane bakora ibindi bibi barondere n'ibiyobyabwenge banywe kubera atakintu kiba kiboshye inyishyirama rero yotorwa mu gufata ibigo bakabigenera abo bana bakabaronderera abaganga bashoboye kumviriza abantu b'abaganga b'indwara zihungabana indwara zo mu mutwe abo baganga bakaganiriza abo bana hanyuma bakabategurira inyigisho z'imyuga abo bana bakamenya gukora umwana wese bakabona ko umwana wese yaje muri icyo kigo afite ikintu yamenye ashoboye gukora hanyuma bagaheza bakabashyira mu buzima busanzwe bakagenda kwironderera nk'abandi bose ni naho n'abandi bazoba baranze kuza muri icyo kigo bazobona ko hari abana bavuyeyo bafite icyo bazanye bafite icyo babarushije bagaheza nabo bakagira ingufu zo kugenda bakagira ingufu zo kumva uwo mugambi wa leta wo kuva mu ibarabara niho wosanga bitariko biravuna leta n'umushikiranganji ku bwanjye ni uko mbona byari bikwiye kugenda nayo kuvuga ngo nibave mu ibarabara ku itegeko ngo nibave ngo uzobafasha ngo bazomuhana ibyo ni ugushyiramo ingufu kandi ingufu ziriko zirashyirwamo sizo zari zikenewe kuko abo bana hariho ubundi bufasha bakeneye gutwarwa buke buke bakabasigurira uwo mugambi bakabereka ibyiza bagiye kubaha hanyuma bakaza aribo bizanye
ku bwa Frederic bamvuga inyumvira ngo uko leta iriko irabikora niho gufasha igihute kwimuka uwo nawo ngo si wo muti nka mugenzi we sinzi nkayo Goderieve arerekana ibyari bikwiye gukorwa
rero kubafata ngura batanye wabo cyangwa ngura bakuye mu gisagara bajanye mu hagati mu gihugu sinyishu nk'uko bo rwaye gihute ku kuguru hari mu kakiyonza kikaca kigenda mu mutwe ukakiyonza ku mutwe ugaca kigenda mu itako cyane ku mu nyama y'abagabo aho rero ugasanga kigenda kikubabaza aho kuvuga tereka twicare kino kibazo tugiterera umuti kwari uko hari ibigo zari byatambwiye kugurura bigafasha mwene abana bo mwibarabara hama bikaza birafashwa n'abantu babagira neza barondera ineza y'abo bana ndetse abo bana bakabigisha n'amashuri hanyuma gutyo rero umwana yize mwene uko agatera imbere muribuka ngaha kuri 28 novembre hariho ikigo hariho mu Ruyigi uyu Maison Shalom nanyene yarakiramwe nabo bana kandi abana bakiga amashuri bagati bakavamwo n'ibintu n'ikintu ugasanga n'abana bateye imbere kubera ko baronse ababafasha jewe nibaza ko rero leta aho kwibaza ngo ndabiruka nsubira kubabona nk'uko menga mu hagati mu gihugu ntiharabwa n'iyo leta jewe nibaza ko ari ukwihenda rwose ni ukwihenda kuko mu by'ukuri aho hagati mu gihugu ni cya gihugu nyene abana bariyo basegereza kwa kundi nyene gusanga rero kibaza ngo ndabakuye mu gisagara uwo uza kuza mu gisagara ngira avuye hanze ntababone akavuga ati mu Burundi ntabwo ntako byifashe kuba ari kwihenda kuba ari kunyegeza umwotsi inzu iri kwirasha rero nsubiramo nti ahubwo nibicare icyo kibazo barabe amazu amashyirahamwe ashobora kwenda gutunga mwene abo bana akabakurikirana iyo leta byayinaniye kuko leta ntiyemere ko hari ibibazo idashoboye kandi yemere ahisho yayifashe kugira abarundi bose baronke amahirwe angana yo kubaho murakoze
eka na Pacifique ni nahazi warongoye Fokode abona ko leta hari uwo munsi idashobora gushika ku nyishyirama kuko ngo leta yasubiyemo ibyo abayibangije bakoze kandi ataco bashitseko wewe akabyita ubugugu nawe nyene nka bagenzi we umubyeyi Goderieve sinzi nkayo na Honorable Frederic bavuga inyumvira aravuga icyari gukogwa ariko kandi aranongera ko yerekana uwundi mugwi w'abarundi ngo utagagara nk'abasegereza ariko bafise ubundi buryo basegererezamo
umuti rero leta iri kwirafata ku kibazo cy'abasegereza mu ibarabara koko uwo bari umuti urama kubwanje uyu muti ntacyo ushobora gushika ko kinini koko muri kahise waramaze gukoreshwa ntacho washitseko urumva hariho abakunda gutwenga bakire bati umuntu w'ikigugu n'umuntu abandanya ashira mu ngiro ivyo yakoze muri kahise akabazi ibibi byavyaye mugaba kitega ko abisubiyemo bitaza kuvyara bya bindi nyene ntibishoboka ko bo kuyumvira gukoresha umuti wananiwe muri kahise bakiyumvira ko uyu munsi uwo muti ari wucutora inge ni ibintu bihera kandi muri kahise bitashobotse rero nkuko nari nabivuze aho kuja gufukira igisebe ahubwo nibagende barabe ijya mizigi aho igisebe cyavuye bavura ico nyene ico gisebe cyavuye ko tukamaze kubona iyi migwi itandukanye y'abasegerereza mu ibarabara nimba uyu munsi hariho abana batagira ikibatunga nukuba ko leta yategerezwa kuba yafashe imigambi ikomeye cyane ikigega gikomeye n'imigambi ikomeye ituma bano bana baregwa runtu bakumva aho bashizwe koko ko hariyo urukundo bamwe babuze mu miryango yabo kuko bamusanga bahunga ingene bafashwe nayo mu miryango n'abandi bagiye kubera ko batari bagifise imiryango ubu rero barakeneye aho bumva ubushohe bakumva urukundo bakumva ko bakunzwe kugira ngo bishoboke kwahantu bahaguma mbega leta yoba yashyizeho amafaranga yo gufata neza abo bana mbega leta yoba yateguye imigambi ijyanye n'ingana abana bagiye kubaho kumbura bari bamaze gutangura gukura hoba hateguwe imigambi ibigisha imyuga no kwikorera imigambi yabo n'ingene bazoca baronka ubuzi baheza bakabikoreshwamo aho ni ikibazo cya mbere gikomereye kuko ubundi na kera barafatwa baratwagwa mu bigo bitandukanye ugasanga aho hantu nta n'indwi bamarayo baca batoroka kubera aho hantu babumva bamumenga buyumvumenga bari mu munyororo abandi bakabona naho bagiye nyine rwa rukundo babuze mu miryango no ngaho nta ruriho ugasanga ubuzima bwiye kubaho babona ko busumbwa nubwo bari bafise mu ibarabara none leta yateguye iki ku rugo ruhande kugira ubundi bisubira kumera gutyo icyo ni kibazo cya mbere ikibazo gira kabiri navuzemwo nk'abantu bakuze mbega leta yoba yafashe imigambi ikomeye yo gufasha abantu bageze mu zabukuru kugira ngo nibasubire kuba hari nyakamwe batagira ikibafasha n'ingene babaho muri iyo myaka yabo ya nyuma y'ubuzima ni igiti cyateguwe amafaranga yo kubikora yoba yateguwe ibintu byoba bimeze gute hariho abandi cyangwa bari mu ibarabara abantu bagwaye abantu bamugaye mbega kuri abo bose hateguwe imigambi imeze gute ejo twumvise bavuze ko abana babatwaye mu bigo abakuze nabo babatwara bo mu butungane none mu butungane hacyatoguwe muti narumvirije nk'abari baratanze nk'icyo kiganiro cyatanzwe muri yaga mu 2017 hariho abagira bati twebwe ibyo bihano byo kudupfunga bavuga Pofunga bizana nyine twa dutomboye umunagira ati none je nubundi ndara musi ikiraro singiraho ndara ikubwiye ngo nk'ico fungura ni ibintu bitoroshye naho nyine mba niriwe ndasega waya katagira ati nimba koko bimirije kuntwara aho nzoronkaho ndara mugasho bakacha bafungurira bakampa amatara n'amazi ndi nukuri jewe noshima kujya muri ako gasho hako nguma mu byo narindimo none wumva kuvuga ko batwaye mu butungane ukabatorera igihano bo nyene bumva ko aho kuba igihano ahubwo ari cyo kigiye kubafasha ibyo wumva bizoba ari biki urumva ko leta atakiri kwirashobora kandi nayo amategeko ugasanga avuga ko no kubapfunga bapfunga iminsi 14 gusa bapfunga iminsi 14 ukacho barekura none barekuye bacha bajahe ko nubundi badafite iyo bataha leta yateguye iki kuri abo bantu hatateguwe ikintu ngaho ntacyo leta iri kwirakora kumbure bahora basegerereza ngaha bazimuka aho bajya gusegerereza ariko ntibazohagarika gusegerereza mu gihe bazo badafise igishobora kubabeshaho hariho rero uwundi mugwe namaze kuvugamwo wowe byumvikana ko tereza gufatirwa ingingo zikomeye n'uyu mugwe w'abantu badandaza abasega bamwe navuze agenda gutora abana bagwaye agenda gutora abamugaye agenda gutora abatama n'abatamakazi bakirirwa banikiye kuzuba mu bice bitandukanye by'igisagara bakegeranya amafaranga yabo ariko barabafasha bakaca bayatwara ugasanga n'abafashijwe ntacu baronse abo by'ukuri ni umugwe ukwiye guhanwa ije navyo ni byiza ko bitohozwa bakamenyekana bagaheza bagahanwa ico kirumvikana umva inyishu zateza kugenda zitandukanye Navuze uwundi mugwi w'abantu baje mu barabara biva kuri leta iri kwibikira babo inyuruza aba baserugo bana rugo abasigaye bakabura ikibabeshaho leta muri azu kibandanye hakana ko atana abantu inyuruza basi naho yoba ihakanye kwitabanyuruje kavuga kwitabanyuruje ni ipfumwe basi yitwarariko iyo miryango y'abasigaye ko wumva atari yo yabanyuruje ni yerekane umwitwarariko wabo basigara batagira ikibaraba kubera ko serugo yagiye ari we yahora ashigikiye umuryango leta yo nyene isanzwe iri kurindika abantu mu ibarabara navuze ko atamuti iri kwiratora nitora ingene ishigikiye iyo miryango y'abantu banyurujwe ubu hari abantu bari mu gushikira ibihumbi bishwe canke banyurujwe kuva mu 2015 abo nabo bakeneye wundi muti ukomeye cyane hanyuma rero hakacaba ikibazo kijyanye n'iby'ubutunzi mbega ikibazo cy'ubutunzi kidatoye umuti ubutunzi bwo Burundi butisununuye koko bizoshoboka ko abantu bose baronka ingene bibeshaho baronkaho baronka akazi baronkaho bakora uyu munsi tugezaho abandi bumva atagishoboka atashobora kujya mu ibarabara babona ko iteka ryabo ritabemerera ko bujya mu ibarabara ubasanga bariko bajyahe abakenyezi biruka muri bya bihugu by'abarabu bagira bati ubu ni uguhitamo niyo ntajya kuba maraya ni uguhitamo hagati njya mu ibarabara cyangwa njye kuba maraya cyangwa reka njye mu mahanga ibizomba ko byose birabisha ariko ndonke ingene ntunga abanje urumva n'uwundi muntu ahakwa kujya mu ibarabara avuga ati reka ntunge imiryango y'abantu bakuze bandi abagabo baserwa batari bake abantu baheza amashure abandi bafise ingo usanga bose ariko bariruka barondera iyo bajya wumva bajya za Dubai wumva bajya bamwe ngo za Serbia abandi wumva bajya hehe abo bose n'abantu uyu munsi bari mu Burundi batagira akazi bavuga bati reka turabiye twomokera hako tujya gusegerereza mu ibarabara buriya hari n'abasegerereza mu Burundi batarinda kujya mu ibarabara ariko by'ukuri ngene babayeho uyu munsi usanga nabo nyine biyakwa kwitwa nk'ubusegerereza aho usanga umuntu atagira nawe nyine ngene yibeshaho akaba hasaba nimba ari se wabo nimba ari mwene wabo nimba ari ndafisa kazi nimba ari uri hanze aguma ariko arandika hijya no hino kuko ntagira ikintu na kimwe kimubeshaho yabuze yakura kazi bareka kwenyuza ngo baje hajya mu ibarabara nyene ariko ugasanga ubuzima asigaye babayemo nawe nyine bakwa kumera aho gusegerereza naho bitari hajya mu ibarabara nuvuga ko abo basegerereza baciye kuri WhatsApp bariho uyu munsi basenga biciye muri WhatsApp ariko nabyo biruzuye hakaba ugusega kundi aho abantu babayeho badandaza amakuru y'ibinyoma bagenda kubeshyeranira mu iperereza ry'u Burundi kubera ko atako bagira babaho umuntu akaguma akora inkuru z'ibinyoma kugira ngo arabe icyo mubeshyaho iryo perereza uyu munsi ritunzwe n'ubukene bw'abarundi abantu batajya kugurisha abandi bagurisha amakuru kubera ko ataco bafise kibabeshyaho aha rero nta nibutsa ko dufise ubutegetsi bwo nyene nubwo ko bwashyize umutahe mu gukenesha abarundi ubutegetsi buturi isoko ya Bujumbura ntihagiye na kimwe bukora kugira ngo abaturiwe ibintu basubire kuronka umutahe utuma bashubira kubaho mbega bajya gutura isoko ya Bujumbura imiryango yaburiye ibyabo byose mu isoko ya Bujumbura uyu munsi baze ko yabaye yacyijaye uyu munsi baze ko isoko rya Bujumbura ryo bajyabyaye abana bangana gute bo baragiye mu ibarabara canke n'abakuze bo barahindutse abasezi kubera iturirwa ry'isoko rya Bujumbura gusa ayandi masoko atagira uko angana yagiye araturirwa mu gihugu aho abantu baba bakorera muri ayo masoko atakindi kibasahiriza baheza ngo baronke ubwo butegetsi bwibaza ko abantu bakora muri ayo masoko babuze ikibabeshaho byaba byatumye mu nyuma imiryango y'abajya mu ibarabara ko babangana gute ivyo rero n'umugambi uriho aho bagira bati abarundi bakenye bazodufukamira abantu babayeho basega CNDD-FDD abantu babayeho bazi ko CNDD yabiciye canke yabanyurije babo canke bakoreye ibibi mugabo bayikomera amaci kuko batagira ukundi bari bubeho abantu babona ibinyoma ikora ariko bakayifukamira kugira ngo bashobore kubaho ugwaruka rw'imbonera kure wiruka muri CNDD-FDD kubera ko rutagira ukundi rubaho rutagira kazoza bagira batereka twegera abo bakuru nibo boduha akazi nibo bazotwinjiza muri ibi nibo bazoduha amakoperative nibo bazogira gute kuko atakundi bafise bari bubeho erega ugusega si kujya kujya mu ibarabara gusa ugusega nubwo ko gufise ingazi nyinshi cyane ni ubutegetsi rero bwubakiye uno munsi gukora igihugu cy'abanyagihugu basega ubwo butegetsi nyene kugira bashobore kubaho navyo n'ibindi nk'ivyo vyo gusega navyo bindi bikwiye gutonga umuti kugira ngo vyukore bishoboke kumurundi wese bamwiteka akibeshaho adafukamiye ubutegetsi cyangwa undi muntu wari we wese kugira ngo ashobore kubaho ari byo nita gusega gusega rero hari gusega bijya biri mu ibarabara inyishumbo nako zitakwiye izo bari ko barafata hari n'umutima w'ugusega usigaye warafashe igihugu cyose uravye ingene ubutegetsi buhari bwagize igihugu bisaba uwundi mutima udasanzwe kugira ngo Burundi bukire buve mu mpemu y'ugusega.
Mumpera za kino kiganiro twaganiriye n'umupasoni Justine Nkurunziza ubu nawe numwe mu bakenyezi ari mu mashyirahamwe adahanira igicaro vya politike tumubaza ingene abona leta y'u Burundi iriko iratunganya iki kijanye n'abana hamwe n'abategereza mu marabara nimba abona ko bizotanga umuturama. Justine Nkurunziza agira ati ndoguruye twa mugina turibaza ko atari yonyishu ndoga yetwa mugina aranatanga imvo z'inyishu yiwe kwawunda ati abagabo barara kubiri bakarota kumwe. Justine Nkurunziza nawe nyene nkabagenzi biwe aheraheza avuga uko byari bikwiye kugenda
ingene leta y'u Burundi iri kuyatunganya ikibazo cy'abana bo mu barabara cyo kimwe n'abajya abantu bakuze basegereza mu barabara twibaza ko atari yo nyishu inyishu bari kubarabitorera cyo kubafunga tubibaza ko atari yo nyishu kuko igihambaye no kubanza kwiga bati mbega kugira dutore umuturama reka tubanze twige bari mu barabara kubera iki mbega inzara iri mu gihugu bibaza ko abo bantu bibaza ko kuva mu birere vya ruguru cyagati mu gihugu bakibaza bati ngira muri capitale niho hari ubuzima niho hari abo bantu bavise ibyo barya bakongera bagasigaza bakongera bakaduhereza natwe ibyo basigaje bagasangiza natwe ibyo basigaje twibaza rero yuko kandi ari kibazo kigiye kwiyongerereza nuko nyine bacyari babishiramo ibyo bintu by'ingupu kuko murabona n'abahora bafise icyo bagaburira imiryango ubu byarahagaze kubera ijya ngingo yo guhagarika amatukutuku cyangwa amakinga cyangwa amamoto turibaza rero yuko ibyo bintu leta yari ikwiye kuraba cyane cyane tubivuga ko mbega icyo kibazo cy'inzara twogitorera umuti gute mbega icyo kibazo cy'ubukene twogitorera inyishu gute kugira ngo abo bantu bashobore kuguma iwabo ku misozi mbega abo bakiri bato barafise ako kazi mbega abo bavyeyi babo bana barafise akazi kugira bashobore kugaburira iyo miryango kugira bashobore gushira abana mu ishure kuko nabo bari mu ishure murabona ko bamaze iminsi barivamwo atantu bagishishikara kubera iyo nzara kubera ubwo bukene turibaza rero yuko hakubafunga bari bakwiye gutora inyishu y'ibyo bibazo kuko prizo nta n'umwe yarereye muri prizo abo bana kandi agateka kabo karakwiye gukingirwa uko siko bakingira agateka k'abana uko siko bakingira agateka k'abo bantu b'abasaza bari mu mabarabara leta nyabuna nirondera ibigo irafite ama ONG menshi yitwa ko yaje gufasha nibakoranye ibabwire bati mwege muri iyi province ubake ibyo bigo byo kwankadira abo bana ubake ibyo bigo byo kwigisha iyo myuga kuko nk'uko bajya abana twumvise babivuga barakeneye imyuga barakeneye uwo bashira ahantu atari mu kigo kifunga mugabo ari kigo kibigisha iyo myuga kibigisha kubaho kibasubiza ubuntu kuko nico kintu bakeneye gusubizwa ubuntu nk'abandi bashobore kuronka umwuga bashobore gushobora kwitunga batarinze gusegerereza ndibaza ko atanumwe aryoherwa no gusegerereza kuko mu Kirundi ntibyigeze biba ibintu by'agateye n'umubyeyi ananiwe kurera abana ntiyigera aryoherwa mu buzima leta rero nirabye nikorana nabo bitubona bagira neza baheze bayifashe gutora umuti wako w'ico kibazo cy'abana bo mu ibarabara kuko nta prison izobafasha gutora uwo muti.
Ni kuri iryo jwi ry'umupasoni Justine Nkurunziza turangirije ko ikiganiro cacu reka tunahere kuri we nyene dushimira aba batuganiriye muri kino kiganiro twari kumwe na Pacifique ni nahazwe arongoye Pokode twanaganiriye kandi na Honorable Frederic bamvuga inyumvira arongoye Stepol Arusha hamwe na Goderieve sinzi nkayo asanzwe ari umubyeyi ari mu gisagara ca Bujumbura na Justine Nkurunziza rero nkuko natangwe ndabibabwira numwe mu bahanira agateka kazi na muntu kandi ari no mu bakenyezi reka rero tubashimire bose ariko na cyane cyane nshimire umuntu wese mu ruharagwiwe yagize kugira kino higaniro bishoboke mu Rwanda rwa Radio Gicaniro ariko na cyane cyane Jerusalemi radukunda yatumye amajwi abashikira jewe Axene bitawuzi nabashikije kino higaniro reka ndabike banure duhanisango cyo ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye ndabifuriza kugira uburundi buzira abasegereza mu barabara na gahwane
umviriza kari ku mutima
ndakabyiwe
akari ku mutima ni kiganiro cha radio Gicaniro mu kari ku mutima abarundi baseruka kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko uburundi bwokogorora ugasubira kwijyamo mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
cyo ewe ngambari ngiki kitazosubira kunshika.